Next on Mamello.
Now sa hopola hore wena o na le karolo mthweng ena. E tsang hore ba batla kwala sekolo sena.
Ke tshotse letter ya hao and ke kopa o tlo tsompona bona ntse ba tla go bolwa ena ka yona after class, okay?
Batho ba bangata ba mpane fela ba tshuile. Fela they will come around.
You made me look weak, Rake. One time I love to come from my house. I don't care how much I'm going to do it.
This Wednesday, 9:30 on SABC2.